Ngoba mfowethu skinny jeans sakho asikwaleli.
Hayi ngisathi ikhi.
Asikwaleli mfowethu ngeskinny jeans siqhoka iskinny jeans sakho kodwa hayi. Ziyongena zonke lapho. La. Sonbona ngoba. Hayi ngathi futhi ngeza. Hayi hayi. Wo boss. Ngicela uzobonisa la ngiqhoke imali le jacket boss. Ngicela ubonise ukuthi imali
le jacket. Ngicela lezi number boy.
Ngicela
6900.
7000 lo.
Ngiyibona ijacket yakuphi?
Eh? Hathi ngibo Italian.
Oh yeah. Ebe semanyala phansi
ngizandile. Yenzeni manje sibaba.
Ikhavela baye even push. Even push le khavela.
Dubai. Mfowethu.
Good man.
Amakhumgadlana. Amakhumgadlana futhi.
Hayi akuloni kumgadlana lini.
Yini lena?
Isicathu.
Hoyi khamala isicathu.
Isicathu lo ke le.
Sebi.
Ithakalukhulu
athi lokho boy you know uthaka sajump uJordan
tjana ngunyathele uthana ngunyathele ma
boy uJordan mina uthaka sajump
selokethe
yes man you know uthi uJordan akasajump isibani